Hayam 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 Amen. Hayam, 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 tishma shavateinu. Amen. Hayam, Tikaber berachamim, uberatzan etefilateinu. Amen. Hayom, hayom, hayom. Hayom, hayom, hayom. Titmichaino, bimin, tikaber. Amen.